Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphina ku-Black Fear khona lo mbukiso. Igama lami nginguSitufuza Dlanga Mandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivashela ubhuti wami azongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi-ke ingabe usehilile na. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona?
Yebo, sawubona.
Kunjani?
Ngiyaphila.
Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nendawo okhulele kuyona.
Usizo wakamthembu. Ngokuhlala ngihlala eMaranhill.
Maran Hill?
Yes.
Khulele khona?
Yes, ngikhulele khona.
Okay. Beyinjani impilo usakhula?
Eish. Bemnandi, I would say, but ngwasekhaya bekuthafu, you know.
Egcekeni?
Yeah, egcekeni bekuthafu.
Bekwenzakalani?
I would say, la ngikhulele khona, bekuba nesikhathi la we bengahlali nobaba impilo yami kanje bengahlali nobaba ubaba ubefika nje ngaleso sikhathi so uma bekuyena umuntu okufanele azame ukuthi aprovide for thina because noma engahlali nathi ubengasilethele lutho in terms of imali yes.
Oh, ubesebenzele kudeni?
No. Ubebamba ama piece job but inkinga yakho benomunye benomunye umuntu ahlekisana naye.
Oh, okay.
Yes.
So umama ubenibhekile?
Yes, umama ubesibheka.
Bangaya ekhaya?
Sibathatha.
Abantwana?
Sibathatha.
Wena mndani?
Mina ngupartner ndawo.
Oh, okay. So injani inhlala ke kunina ke abantwana?
Ngingasho ukuthi uma wenze one of the hugest job, greatest job, because, you know, siyazwana akukho lokho ukuthi sidonsisane nesigaba, yes.
So, yilokho kuqwebhana nje kwangenza ndawonye okujwayelekile?
No, siyahloniphana empeleni.
Oh, okay.
Rather than ukuqwebhana.
Okay.
Yes.
Akhona amantombazane? Noma abafana bodwa?
Yes, akhona amantombazane. Wona masikubu umfana ngingedwa.
Oh, panenda umfana wethu. Okay, ukakiwe umntombazane endala, intombazane encane.
Yes.
Okay, ngiyazi meke ukuthi ulama intombazane awuyona. Ngizothi ini? Awuyena umdala njengomjidi, mekukhona intombazane oyilamayo ngaso sonke isikhathi, uhlezi unokuzizwa ngazuthi uyibreads. Ngiqinisele.
Yeah, kube
njalo. Khuluma iqiniso. Akulona ihlazo, phela siyikhethele ukuthi abazali bethu mebesizala abaqale ngentombazane noma abaqale ngomfana. But kuyenzeka. So wena awuzizo ngazo uzi Brett?
Yeah, somehow, yeah, ngingibona ukuthi yeah.
Ngiyazi. Ngiyazi. So, ongitsheleke bagila ngani? Kwenzakalani?
So, gumuntu artist so I went to tingyoza mama tube jaws because it was vele namathuba maningi futhi.
Okay.
So hey tse masibuya sasibuya go shoot somewhere so it drop off yayifar then where we live.
Okay.
So each sibone it's okay I started text because indawo sijwayele asazi kuzokwenzakalani and all stuff. So I sangena etaxini.
Uhamba nobani?
Sihamba sibawu 6. One of my friends at the social center.
Nisuka nonke la eNatal noma abantu?
Yeah, sisuka sonke eNatal.
Oh, okay.
So masingena etaxini hayi sikhokhe kahle. Udriver simbuze. Driver uzokwazi ushiya endaweni ethile because asiyazi nedobhi siyafika kule ndawo. Udriver avuma hayi since Susan ngizokudrop endawon ethile ngiyakhona vele hayi.
Okay.
Sihambe. Sithi masifika lapho because isitobhi ekwakufanele sihlike kusona sasingasazi kahle hle. Le ndawo esayishaya before isitobhi ekufanele ngabe sihlike kusona. Hayi mase siyabuza ukuthi driver ngiyokwazi ukusiqhubeza kancane. Athi u-driver nehlaphi simtshela ukuthi hayi sihlala endaweni ethile kodwa manje siyabona ukuthi kufa and asazi kuzokwenzakalani because le ndawo siyafika kuyona. Hayi u-driver kunalokho avele ashaye i-text. Uthe uma eshaye i-text eyi afika ame-car wash ngala sihlala ngakhona.
Hayi
njengamajitha masesithi hayi bafethi ngoba sesifike la sikhona la sihlela ngakhona ayi asehleni vele because u-driver naye ungena ekhawashe asho ngolutho ukuthini ayi sehle because babihambe bebabili kwakhona bayayise babebabili ehamba nomuntu wakhe so ayi sehle sesitha 10 minutes bintaz away from la sehle khona hey sizo simenyezo sizo uhlohlwa ibhamu sixakeke uthi hawo wesikhalani manje
iminyezo obani manje
u-drive sephuma nabantu aba aphuma nabo elonto le
ekhawash
so sibuye because we have no choice asiyazi le ndawo futhi nesibhamu sesizibonile ayi bafike bathi ya nina nibamba inkunzi thina sithi hawo sibamba inkunzi kanjani thina because thina siyafikela siphumela ukuyoshoot athi hayi u-drive uthi nina nimsabisile simsebise kanjani because thina sishila ukuthi cela athi uqhubeka kancane because siyayisaba indawo asibona abantu bala hayi basilalise phansi basikhuthuze basikhahlele
how
and at that time I was wishing ukuthi I believe ukuthi we share miyasebenze because ngangifisa ukuthi ngempela kungenzeki because abanye bethu asijwayele ukuhamba ndawonye so ukuthi ungabukhona umuntu ophethe ummese lapha because if kwakukhona umuntu ophethe ummese for sure sasizodutshula so ayi basikhuthuze basibuze ukuthi nobani nina ngoba sazi kule ndawo bonke abantu abakule ndawo siyabazi it's no hayi sichaza ukuthi hayi sifike kanje kanje sizozama amathuba kanje kanje ayi masike bayasithatha ke bese aya samsoxisa driver sixaxeke sixoxisa kanjani driver because sekuyithina ama victim ye ayi sihambe siyoxolisa driver but singaphinde siyenze lento ayi si understand noma siyaxolisa mase kuqhamuke at the time kuqhamuka umuntu lo imonto ibuza ukuthi benzeni it's hayi ngasi bafana babamba inkunzi babu abuze lo because babekhuluma isizulu uthi hayi anibadubula ingane
hawu
hayi bathi hayi asibaxolela abafana nje abangazidluthi hayi saphuma kanjalo
manje imake ngizama ukuunderstand ukuthi yini athi umshayeli nina nimbamba inkunzi nimhlukumezile because nina nicelele ukuthi aqhubeka kancane asondele ngala nihlala ngakhona yini eyenza ukuthi aqamba manje
ngokubona kwami mhlambe kwakuthi vele indawo uyayazi ukuthi because vele umuntu wakhona shuthiwa uyayazi indawo ukuthi hayi indawo vele ayikho esifi and the worst part thina sikhuluma isiZulu bona bakhuluma olunye ulimi kuyazi ukuthi amaZulu vele ikhanda liyashaya so wayezibona ukuthi hawo sengibanje inkunzi sekonakele
kanti nina namgxigxiza yini ukuthi akasondele ngalapha noma namcela kahle
samcela kahle nje samcela kahle ngoba we were willing ukuthi makufanele sikhokhe futhi sokhokha but hey
so manje uma banikhuthuza bathatha namafoni noma banikhuthuzela ukuthi babheke ukuthi akekho yena ophethe isikhali
babe sikhuthuza bese check ukuthi awekho bathi bona awekho yena amafoni esiwantshontshile
as
emaphesini azikho yena izinto esintshontshile and then I babe check aya kho lutho aya siphethe lutho because kwaba ne omunye wethu wayiphethe isikhwama so athi mebevula bathola ithishu ngesikhathi bethola ithishu bathi hayi isikhwama somuntu wesifazane sibajeza hayi asikhothi isikhwama somuntu wesifazane esethu
kodwa yako indaba kube khona ithishu esikhwameni sensizwe no angibuzi kabi but nje ithina abantu abathatha amathishu nina kwakwenzakalani kwakwenze njani
No,
why ukhona ithisho? It's common sense.
Phela kuyenzeka sometimes ukuthi you are hamba endaweni only ukuthi ufuna ukusebenzisa indle encane uthola ukuthi ufice lapha ayike into ozoyisiza ngayo yabo. So fanele ube well prepared uma uhamba ukuthi hayi. Just like abantu besifazana angithi bahleze belungiselela ukuthi hayi.
No, ngiyagoz. So belunjani uvalo ke?
Hey, you know
ukulaliswa nje phansi ubona nesibhamu nje yonke nje leyo nto leyo
at that time, omunye wethu wavela wathi hawu nkosi yami. I was like, I couldn't think at that time, you know. When mekthiwa I see the light flash with kwavele kwabamnyama. It's all I can say. Ngangazi ukuthi ngizocabangani because abanye bathi hayi mekwenzeka isigameko ngicabanga umndeni wami nca.
Mina la ngizami
yonke lo. At the time acabanga lutho. I was totally blank because ingqondo yakubuya sengisendlini. Oh man. Cishe ngafa.
Yabonga impela uma ubona isibhamu ulaliswa phansi. I'm sure nje ufiya nomthandazo lapho.
Eh gona vele ngokusho komunye esasihamba nayo. I believe yena wayesebona aye vele sekushubile but mina eh ngoba ngisho kwahamba amagama. Awume kuhamba amagama ungazi nokuthi uzothini. Eh kwakuba tough ngangokuthi ngasesendlini. Ngangazi noma kufanele ngixoxe le nto noma
nomuthule.
Noma ngithukule because indlela kwakuyona ziwa tough. Because nabantu esasifikele kubona but maybe thayi asihambe sobabhenga ngazi bafethu. Yabo engikubonile angifuni ukuphinde kubona because uma sithi sobabheka surely sisofire this time. Yeah.
We are what we artist and yona into yayibeka egoli leyo, right? So awudubanga yena umsebenzi wakho ngesimanga sokuthi wehlelwe lesi sigameko esakwehlela.
You know, I took my phone. I said, I quit. Now I quit because what I've seen ngishe ngafa and then
but ngenxa yokuhamba ngawo umsebenzi.
Kuhamba ngawo umsebenzi but sengicishe ngafa. And then ngabatshela ekhaya ukuthi no ngiyabuya ngeke ijosi lenyini. Nento abahlezi bekhuluma ngayo about ijosi angiyibone ngempela.
Because kwenzeke kuwena
ubuye. Kwenzeke kumina. And angifuqamanga it's tough. Yazi ukuthi khala, umuthi ukhala zokhalelani. Akwazi. Kuvele kube uvele kuflash all memories nje mean all stuff yeah so umsebenzi ngahlala isikhathi esincane ngase ngithi hayi ngeke ngicela ukubuyela ekhaya ngabatshela nasekhaya ukuthi hayi ngiyabuya ngize ekhaya mhlambe ngizozama ngcono uma ngingasekhaya cause ijoze hayi
akuyondawo yakho
so
mase kuthiwa kuyenziwa bayebona le video le laba bantu laba abanilalisa phansi ngebhamu ngafisa ukuthi ubadlulisele yiphi message.
No kuzoqala kudrive you know if yena wakwazi ukusibuza ukuthi okay akhulume nathi asichaze angichazele ukuthi afethu ngisakwazi ukuqhubeka mina ngicinile la ngiyama la. You know, because I believe with the communication, yeah, better at that moment. But so I was chilling and saying, "Hey, go back and say something." I'm not saying me the lang. I'm saying Kobe. And I know with the end of when abant, no matter who abaz abant, go and get zubaz, bang abant, taba figure end of when. You know, we are thinking with the ubaniga abant ubaniga it's over because in the labans angai. Yeah, but we became victims because kwakungase kuhle base beshaya kwakufana ukuthi bayashaya sekuyibona abasikhuthuzayo yezibona bebethi thina siyigebengu you know they should have asked kahle ukuthi bafethu noba at least ke noma behlohlile isibhamu but hayi le nto ukuthi bashove basilalise ngephathi ngenkani no they should have asked ninoba ningoba and then sikwazi ukulonto le ukukhipha iproof utso size la ngumsebenzi yes
so ahila kodwa ke
hey I wouldn't say it's ngahila cause kusana isakhona la engikuthi you know ngafe endawo ngizosebenza and then I nearly died yeah
So ungathini ukukhulisa abantu abathi la eNatali awekho amathuba esiwafisayo asekudeni. Abantu abasafisa ukuthi babheke amathuba angcono kwezinye indawo ezisekudeni nasekhaya.
Well, ngokwami it's not amathuba awekho. But kuya ngokuthi wena abantu uxhumana kanjani nabantu, uyenza kanjani communication nabantu, because akhona amathuba and maningi. It's just that ukuthi fanele wena ungabe umuntu ozohlala endlini kodwa ubukwazi ukuthi umsebenzi wakho owenzayo ukanjani, but be out there, ukhulume nabantu, uzowathola amathuba, because ukusuka uye endaweni ekude just uzothola ulolo uzofuna amathuba. You can end up usuhaya usudlula emhlabeni just like I did. Yabo, ngakubona ngami ukuthi no, it's better uthi uzame amathuba from la ukhona eduze kwakhe then ukuthi uhambe uye endaweni ekude, because ekugcineni yabo. And when umasa ngicabanga lento yabo, maningi ama-artists ase-KZN esiwaluze eGoli, you know.
Yes.
So nathi as ama-artists ase-KZN asikhulumeni now, maningi ama-production akhona izinto ezenzeka la e-KZN. So chaza ukuthi amathuba for us futhi nawo akhona maningi.
Sibonga kakhulu ukuthi sivashele kuhlelo lethu.
Ngibonga mina.
Mbuke lapha ekhaya, sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyanthanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.